Ni Pedola Choir Sunday School song with you. Ndiyo. Shangwe, shangwe yo. Shangwe uliza ya nani ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Tunamtukuza Mesia aliye hai. Shangwe.
Shangwe leo.